It's TRT. You go on the bed.
You got a agenda when we need to listen. Kikomo ni mefika, maji kutuwa maa, baba we.
Wanawe, mindo na jibuni ya hiye. Machozi, yangu menifuti ya hiye. Wahuni, chunga wasini chapi ya miye. Nile mwenye. Hatupo, yonanana.